gwamanyi omukono gwo gwamanyi gwamanyi tegulemererwangako mukama gwamanyi teguzizibwangako muwonya gwamanyi tegulemesebwanga gulina manyi asobola byonna asobola muite Hallelujah. Hallelujah.